Mina.
Yes.
Ufundisa into esizibila kanjani.
Okay.
Uye ndodeni ufike ikhombe yazi. Awukho umuntu okubhayiza.
Ngiyakuthembisa.
Obhayiza ngekulale la yazi.
Okay.
I'm going to go to the house.